uthe xa kanye uphakathi ukusombulula ingxaki yeechips kwisigaba esidlulileyo, kufike indaka yemilingo ethandwa kakhulu yinkosi. Le ndaka ke ihlebeze into engaviwayo endlebeni yenkosi. Ube nendawo ongayithandiyo ke le nto yenziwa yile ndaka, kwaye ikuphathise ngamanwele. Uqonde ukuba mawubuze kwinkosi ukuba ithini na le ndaka. Ithi inkosi, le ndaka indixelela ukuba ikhona enye indlela yokusombulula le ngxaki. Ngenxa yokuba wona awuqhelanga ukuthatha ingcebiso kwindaka, ube nayo indawo ephuma ilunda. Uxelele inkosi ukuba le ndaka icinga yazi lukhulu, mayibe yiyo ke esombulula le ngxaki. Indaka iye yaphinda yahlebeza kwinkosi. Ngenxa yokuba indaka ingenazo izandla zokubhala, kuza kufuneka wena ubhale. Intaka ke yona iza kuhlebeza kwinkosi, inkosi yona ixelele wena. Ithi ke intaka, manisebenzise enye yezi equations ukufumana enye yezi zinto ningazaziyo. Niye nakhetha leya ke iluhlaza i-equation. Xa nifuna ukufumana u-m kula equation, kuza kufuneka nithabathe u-400W kuwo omabini amacala. Nizo kutsho nishiye ke no-100m olingana no-1100, nithabathe u-400W. Xa nifuna ukushiyeka ke no-m, kuza kufuneka nohlulelwe ngo-100 kuwo omabini lamacala. Nitsho ke ngoku nibe no-100m nahlulele ngo-100, nibe no-400W nahlulele ngo-100, niphinde nidibanise nala 1100 nahlulele ngo-100. Nitsho nishiye ke ngoku nokuba u-m ulingana no-minus 4w udibanise la 11. Nibe ke ngoku nimfumene ukuba u-W ulingana nabani na ngokwehlobo lwentaka. Iphinde ihlebeze intaka ukuba ningakwazi ke ngoku ukuthabatha laa mpendulo yenu niyifumeneyo ka-M niyisebenzise kulaa equation yokuqala ukuze nikwazi ukufumana le nto kanye ningayaziyo. Nitsho nisebenzise u-200 endaweni kala 200 nibeke laa nto nifumene ngezantsi. Nitsho nibe no-200 nimphindaphinde ngo-minus 4w nidibanise 11. Niphinde ke ngoku nizifake ngobunjalo bazo ezinye. Nitsho nibe no-plus 300w ulingana no-1200. Into eyenzekileyo ke apha endaweni yokuba nibeke laa nto, endaweni ka-m nibeke laa nto benifumene ngezantsi ingu-minus 4w namdibanisa no-11. Emva kokuyenza ke le nto, uyijonge uyicinge ukuba kule nto nigqibo yenza nale ntaka, ungakwazi na ukuyifumana impendulo efana naleya obuyifumene ngexesha obuzenzela le nto ngaphandle kwentaka. Iphinde ke intaka ihlebezele inkosi ukuba ngoku nijongene nje nengxaki eqhelekileyo ye-algebra ene-equation enye enento eningayaziyo. Into yokuqala ke ekuza kufuneka niyenze kukususa izibiyeli ngokuthi niphindaphinde la 200 ngezazinto ziphakathi kwezibiyeli. Nitsho nibe no-200 nimphindaphinde ngo-minus 4y, niphinde u-200 nimphindaphinde ngo-11. Nitsho nishiyeke nokuba nino-800w nimdibanise no-2200 nimdibanise no-300w, loo nto ilingana no-1200. Ke ngoku nifuna ukufumana ukuba u-w niza kumfumana ngokuthi nidibanise izinto ezifanayo, u-minus 800w no-plus 300w, Xa nibadibanisile ke nishiyeka no minus 500W, nimdibanise nala 2200, loo nto ilingane no 1200. Ukuze ke nimfumane ukuba uW wenu, kuza kufuneka nisebenzise uM ngasekhohlo. Kuza kufuneka nisuse la minus 2200 macala. Ngasekhohlo niza kushiyeka nje no minus 500W, ngasekunene nishiyeke no minus 1000. Icho ibonakalise umdla ke ngoku lento. Kuba ngoku xa nahlulele ngo minus 500 ku omabini la macala, niza kushiyeka nokuba uW ulingana no 2. Icho ifane ncakasana ke ngoku impendulo eniyifumeneyo ngokuya ifane naleya nifumene ngoku yabenizenzela ingekafiki intaka, nifumene ukuba umthinjana utya ingxowa ezimbini emnye. Ibe ke ngoku nale ndlela ye-substitution ize nentaka iyanqinela nale yenu beniyisebenzisile. Ningatsho ke ngoku nikwazi ukufumana nabesilisa nisakwasebenzisa le ndlela yentaka. Kuba niyazi ukuba abantu bomthinjana batya ii-chips ezingaphi emnye. Ngokuthi nithabathe le nto niyifumeneyo nisubstitute kulaa equation nokuba yeyiphi na kweza equation. Nitsho nifumane ke ngoku kuba umthinjana utya ii-chips ezingaphi, abesilisa batya ii-chips ezingaphi ngokuthi nisebenzise kwasakwale ndlela beniyixelelwe yintaka.